Madamu Maria ka batika den dɔ lajɛ Thank you.